huko ndio ticket inakuwa validated. Kwa hivyo sote. Huko ndio anachaji.
Driving the S3. Very driving car number 22, the AUDI S3. Service. Maintain. Tune, bar, and the right. Nice one. Fly finish.